哎。
Hello, hello, hello. Aya, our grandson. Na babu yetu ndio huyo hapo hivyo juu. Eh babu. This is the grandson of this man. Mzai, lala mahali pema.